bethandana yabona nje uma abantu bethandana mina njengobaba ngiyahlonipha uthando lakhe umuntu okhulisa over 21 so ngiyamhlonipha ukuthi uthandana kanjani nomandla I don't care ngoba kwayena umandla uyazi naye inhliziyo yakhe enhlizweni yakhe uyazi ukuthi kwayena bengimthande ngimkhonzile kodwa ngizama ukuthi akahlukane nokukhahlela ingane yami
eyidakamiza notshwala ngoba umandla kwakhuluma ngendaba yokuthi bese ekhokhulumile ngisho nasekhaya ukuthi akenzameni ukuthi nani nikhulume naye njalo njalo yona benithatha kanjani
akayiyeke leyo nto umandla ngoba uyena odla uqo ngithi mina kusho usimelane la kulalela umhlaba wonke kaphunga nomageba kusho mina emdabuli ngithi umandla akahlukane nengane yami ahlukane namanga uKhozi ahlukane namanga kuma Instagram akakhulu akhuluma iqiniso yena umuntu lengane yami ebulalo bezengcwabaphi
ephuzweni ke amagotsha sesiphetha nje lokuthi nani ingane yanehlula manje nizama ukuyikhuza iqiniso kangakanani
ayingihlula ingane yami mina ayingihlula uBabes akangihluli mina ayingane ngihlula mina usho njalo ukuthi ngihlula uBabes sengqedile ngene sikhathe le interview ngoba njengamanje icala lisenkantolo lizokonakala icala ahlangana nomandla enkantolo iside lakhe uzolisho yonke lebhale phansi ukuthi ube faker uzokusha enkantolo
kulungile amakhosha siyabankulu kubaba ngesikhathi sakho
ngiyabonga tshathe ngiyabonga yonke nimtshela ukuthi akhuluma inyani kwase amaxhosa
siyabankulu baba usimelane ke lo besikhuluma naye uyise ka Babes Wodumos eveza ke uhlangothi lwabo njengomndeni ukuthi ke lolu daba balibheka kanjani bazizwa kanjani ngalo maphumulo
yebo yebo jazz
sasiphetha nje mntaka baba
uphethe kusane mbuze mningi ngabe qhubeka
cha kulungile mhlambe ngoba sesiphetha
oh we uphethe
okay angingasho sesiphetha
abafuni also
kulungile khubeka
sengisholo ukuthi le ndaba le yomshado nani when you take me ubuqala kwenzeka lo uthi nakade umkhahlela and afuna ukuthi ushade naye ngoba lokho
yayibona manje sinjani lento isi kendlela esibekwa ngayo bangazi abantu ngiphila nabantu every time ngihlale around abantu abantu asebasebenza no best bangazi abantu abasebenza nami ngihlezi ngihleli nabo ngisuke ngahleli nabanye abantu baze exactly ukuthi uBabes kwenzakalani ngaye manje uBabes washintsha bayazi abazali bakhe mhlawumbe namahloni okusho mina ngihlale ngihleli noBabes ngazi zonke iy'ndlela ey'hambayo namakhona ngiyazi kwenzakalani ngiyasho namanje ukuthi uBabes ukuze asizakale ngicela bamsize ayeke le zinto ngoba uBabes mayesober uba right but once njengoba sengine-influencer le zinto unenkinga kuyimanje awakwazi ukuyikhulumela uBabes two ne-trauma kodwa ngimshaye ngestembu la yabonakala stemless ana ngizange ngimbhohloze ebusweni ngizange ngimenze lutho kodwa ithiwe inethoma akakwazi ukukhuluma and the time uBabes engakwazi ukukhuluma kupresenteka ngenye indlela kubantu ndethiwa ngangathi ngigcineni ngathi naBabes sometimes wena ubukhombisa ngathi ufuna ukungibulala uma kwenzeka izinto because uBabes engabe uyakhuluma yena asho ukuthi kwenzakaleni angithi ngithandana naye kusuke kukhona yena endlini uyena osoyefikile uma ukuthi mhlawumbe uyaxabana uyena ongikhahlela uma ukuthi ungikhahlelile njengoba sengimphindisele ngangiphindisela yena funeka azochaza ngoba uma sekukhuluma abazali esinye istory
so kunganike phaa abazali bakho bangafuni ukuthi wena umshade ngoba phela
usukwazi angazi indaba angazi kade ngangizama ngathi ngangishiya iringi ngenza yonke
so kade uzama ukumshada bekuchitha bethe
kwalo kuchitheka
izathi
ukuthi uBabes ngiyakwazi ukuthi ami akhulelwe ngoba ngeke basakwazi ukuthi mhlawumbe ondle umndeni ngoba uyibreadwinner lapha kubo and then two my shada mhlawumbe ngase kwenzeka shada ngasabondli kodwa ekuqaleni ngesikhathi kuyimina ngangiloko ngizama ukunika noBabes amasenti kwakuzameka but manje ngoba sekuuBabes osesebenza sekuthiwa ngiyakwazi ukushada so anginankinga ngiyamthanda noma kuthiwa kwenzakalani but ngi-right anginasitori
emva kwesehlakalo sengomsombuluko sekuseni keke ugcineni mhlawumbe nezinazi mhlawumbe nafonelani ukuthi enene kanjani
ukazama ungifonela several times uBabes ohleze ngifonela
ofonela wathini waphendula
iqhinga angiphendulanga ngicinga because bengisane trauma wasamina yale lento eyenzekile
endameni yomuthi ke Mampintsha ingane kuthi uyidlisile wena
abasho njalo
kuno nodoli lapho ovele nene ngasuka uthule lezici nje uphuthe uma unupotoze
kunenqwaba uBabes ngimthekele kusho nodoli laba akhula ngathi abantu angazi basho babo uDoli baBabes labayana if bona bayafanda
abanawo umuthi lobo nodoli
phakathi bangawuvula bawucheck uma ukuthi khona imithi ekhona iziningi izinto esekhulunywa manje angazi noma sekulwiselwa ukuthi ngiphume eBabes noma kwenzeka but anginankinga
ngoba phela ngathi manje onodoli baphume esitolo baqala enyangeni before baye eBabes
ngazi-ke angazi amanodoli baningi endlini
okay
kodwa-ke